Yes, bakunzi ba Sky Media TV muraho muragumye. Right now unyumvishe kuri microphone umenye yuko ndakuzaniye update utazokwigira umva hano na hamwe muri industry ya Prince 257. Uno musi rero kumeza dufisiki uno musi dufise top 5 y'abaririmbyi bakurikiranwa gusumba abandi muri industry ya Buja Flavor Peace 257. Ndagusubiza inyuma gatonya uribuka ikibazo kigeze gutera ingorane igihe Sadbi agenda muri Media Tower. Icyo gihe yari agiye muri Wasafi Media. Sadbi baramubajije ati Sadbi mbega abaririmbyi hariya iwanyu bakaze we tukumvishe uwo buri umuririmbyi umeze gute. Sadbi baravuga ati jewe kabisa ni umuririmbyi niko ndakora fresh mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Aba bodyguard ndabafise ndi nabo ni kubera gusa ndi mu mahanga nicyo gituma nitwaje no mu bodyguard n'uwo mwe ariko bashoboye kumubaza Johnny G amubwiye ati je naciye kuri page yawe Instagram sanga nta kintu kiriyo sanga nturi verified sanga nta naba followers ufise ya icyo gihe murazi yuko byateye ikibazo kinini cyane mu Burundi abantu baravuze cyane. Uno musi rero nagiye ngo turabe abaririmbyi muri Novent mu mwaka uheze bashoboye kuba bafise aba abone menshi cyane bakurikiranwe cyane ku ma social media. Turahera ku rubuga rwa Instagram kurubuga kwa Instagram top 5 uno munsi ku mwanya wa gatanu turahasanga Double J once again akaba afise aba followers canke se abantu bamukurikira ibihumbi 37 n'amajana indwi ariko page ya Double J ntabwo iraba verified yo kuri Instagram. Ku mwanya wa kane turahasanga Kidum Kibido Kibuganizo umu legend yakoze ibintu byinshi ngaha mu Burundi akaba asigaye akorera umuziki we muri Kenya cyane cyane na wenyine akaba afise aba followers ibihumbi 42 n'amajana atatu na wenyine page yiwe ikaba itaraba verified. Turahasanga kandi uwundi mu legend yakoze bigashima nanu suwundi ni CEO wa Bantu Boy Big Fizzo Farias Mr. Ndugwe akaba afise followers ibihumbi 76 n'amajana 8 ego ariko big up sana kwa Big Fizzo page yiwe ya Instagram ikaba iri verified. Ku mwanya wa kabiri rero turahasanga Satsbi. Satsbi rero akaba afise aba followers ibihumbi 87 n'amajana 2. Big up kwake Satsbi na wenyine page yiwe ikaba iri verified. Yeah, right now rero ku mwanya wa mbere abantu barashobora kuba bimvira ati ku mwanya wa mbere ko twumvise Satsbi Fizzo Kidumu WJ. Ku mwanya wa mbere hari indi. Ku mwanya wa mbere hari umwana w'umwigeme ariko arabikora bigacika umwana w'umwigeme cyane cyane la namba la bus Natasha akaba yabasize cyane niwe muririmbyi ngaha mu Burundi afite followers nyinshi cyane ngira ngo kekana woteranya aba followers abaririmbyi ba Satsbi aba Fizzo aba Kidumu aba WJ aba Lolido abandi abaririmbyi b'abaririmbyi nyine kuzi bakomeye ntibashobora kwegera followers Natasha afise. Natasha rero akaba afise aba followers 1,300,000 hehe mze iyi ni namba nini nya cyane n'aba followers utumva gusangana umuntu wari we wese. Ibi byerekana yuko Natasha ariko arakora cyane mu makungu gusumba mu Burundi ego kuvuga yuko murazi yuko Natasha asanzwe afise ama collaboration n'abaririmbyi bo hanze nka ba Shiba Fake Femeka ba Femi Wani n'abandi benshi ba Banaba aba ya Moto Band. Ibi rero ntibitangaje kubona Natasha ashobora gushikana followers umuriyoni na magana atatu ariko rero gitangaje iyi page ya Natasha ntabwo iraba verified. Ya tuve rero kuri Instagram tunyarukire kuri Facebook. Facebook murazi ko ari urubuga rukoreshwa hanini cyane n'abarundi. Abarundi turakoresha Facebook cyane gose gusumba izindi mbuga. Ya ku mwanya rero wa gatanu turahasanga Lolilo mzizi wa jiwe Simba Simba Gang akaba afise aba followers 35,000 n'amajanane n'ibindi. Yego, ku mwanya wa gatanu murumva yuko Double J yahavuye. Tujya ku mwanya wa kane n'ubundi kandi urafashwe na Kidumu Kibido akaba afise aba followers 104,000 na 50,000 n'abandi. Murumva yuko Kidumu aba legend bari baracari kure. Urabona yuko rero aba legend baracari kure kabisa. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Natasha na wenyine akabanganya aba followers na Kidumu ariko amusumbya bake cyane. Natasha akaba afise 104,500 n'abandi. Ku mwanya wa kabiri rero turahasanga umwana ariko arakora bigacika cyane. Bavuga ariko ari generation ya vuba ariko si vuba cyane. Ni Sat B CDB akaba afise aba followers 153,600 n'abandi. Abantu rero bashobora kwibaza ati kuri top 5 cyangwa se ku mwanya wa mbere hari ku mwanya wa mbere hari Wipfuza Farians afise abambone ego 170,000 big up sana big fizo page yiwe ntabwo i verified ariko page ya Sat B kuri Facebook yarabaye verified. Ya, urabona yuko byoroshye. Ego dusimbire rero kuri YouTube tumenye turaba abantu bamwe n'abandi bashobora kuba basumbya aba subscriber abandi muri industry na cyane cyane mu muziki. Niko turavuga muri filmu, tuko turavuga ku muziki. Ego muri industry ya Buja Flavor Top5 7 ku mwanya wa gatanu haraza Lolilo Simba Gang akaba afise aba subscriber 38,000. Yeah. Oh, by the way, alikara kora fresh. Ku mwanya wa kane turahasanga umuririmbyi umurundi kazi yitwa Natasha la Namba la Boss akaba afise 139,000 n'ijana. Murumva yuko rero Natasha mu bakobwa bariko barakora neza mu gihugu cy'u Burundi arimo. Murumva yuko nyina w'umwigeme wa mbere asumbya abandi bariko barakora fresh mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi arakora n'umuziki uri ku rwego rwo hejuru. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Legend ego yahereye mu muziki rwo kuva kera nawe si ubundi Wipfuza akaba afise 49,600. Tubibutse yuko ino shene ya Wipfuza ikiri nshasha. Tuzi rero igituma afise babone bake ko ari uko kiri shene yuko nshasha canke se ari kubura abamufollowing. Yes, ku mwanya wa kabiri turahasanga naho nyine kandi umu legend nawe si ubundi ni Kidumu Kibido afise aba subscribe 153,000. Ya ego ku mwanya wa mbere rero tugiye kureba neza turasanga hariho umuririmbyi Sat B afise 22,600. Urumva rero yuko ibintu byoroshye. Ya ngira ngo rero washobora kubona yuko Burundi abaririmbyi ntibarijukira cyangwa se sinavuga yuko batarijukira ahubwo imbuga nkoranyambaga barazikoresha ariko ugerageje kureba n'abandi baririmbyi bo mu bindi bihugu abaririmbyi bo mu Burundi ama rezo sosiyo yabo cyangwa se amapaji yabo ya social media aracyari hasi cyane. Ego ikintu rero nshobora kwiyumvira sinzi impamvu ni kubera ko abarundi badakoresha amatelefoni cyane, ni kubera ko abarundi badakoresha interineti cyane, ni kubera ko sinzi Burundi turacyari inyuma y'abandi cyane rwose. Wowe nawe urashobora gutanga igitekerezo muri comment wawe ukavuga ati ibintu bimeze uku ariko ugiye kuraba abarundi turi hasi sana ugereranyije n'ibindi bihugu byo mu karere ka East Africa urabye mu Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya ndongaha iwacu mu Burundi usanga abaririmbyi bafise ababakurikirana benshi cyane ku ma social media ariko ngaha mu Burundi si uko biri. Ngira ngo rero wakunze guteramana nanje wakunze kubana nanje muri kano kanya ndabibutsa ko kuri micro wari kumwe na amiko amicaga ndakubwira ati update zose zimeze fresh amakuru atahuwe yasanga ajanye no tugene gene entertainment urayasanga kuri Sky Media TV kandi kanya bye bye ciao ciao.